Praise God. Amen. Hallelujah.
Amen.
Fahama, sikia maombi yangu. Fahama, sikia maombi yangu. Kilio changu, Baba kikufikie. Kilio changu, Baba kikufikie. Baba,
sikia maombi yangu. Fahama, sikia maombi yangu. Kilio changu, Baba. Yeah. Baba,